I close my eyes and see your face. You and me singing that melody. I'm losing my mind cause you're not there. Baby boy, you're stuck in my memory.
On your eyes, I'm getting money, 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 money.
Bonjour, Vania Ice. Bon, Nico Kazina Kanja Kusani.
Vania Ice. I'm getting money, money, money.
Bon, kibazo cha mbere, wo ofisi management oya ha. Kibazo cha kabiri. Idee y'amapiano yavuye hehe. Nsanzwe nkunda ijya muziki y'amapiano bo iryoshye gutambika kandi igezweho nko tubizi n'abastare na bangu batari ko barayigira donc même si nayikoze haraciye umwanya mais quand même ni style ndyohera cyane chagatatu DJ Paulin mufitanye ubucuti ubwahe turabagenzi ikindi kibazo Kuki ukunda gukorana na Landry SB. Akora akazi kiwe neza cyane, sinumva gituma tutakorana. Uramaze kwiyumvira kugabanya ibiro. Oui, je pense que mes amis sont très bien. Je suis très bien. Donc live music yotunga umuntu cyane gose kuko irimo akanoti uyikoze neza kandi iranaruhura. Yeah. On continue avec les questions. Watanguye ryari ibyo kuririmba? En général, natanguye ndirimba muri chorale, hari chorale yo kuri Saint-Esprit naririmbiramo Holy Spirit Voice Choir. Hama après Dadju muri mon vieux karaoke donc je dirais en 2018
On your eyes I'm getting money
money money money doucement I close my eyes see your face you want me singing that melody I'm losing my mind cause you're not there. Baby boy, you're stuck in my memory. Ikikuta ni photo yawe ngakumbura yanseko yawe ngatunura. Dreaming of you here, baby boy. Hold my hand, medu small. Nyegera, badu small. Movera, vazi du small. And touch me there, badu small. Ay, 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 ay.
Noko. Okay, ibazo ngira bigira bihere.
Kolabo y'indoto.
Shamfise indoto nyinshi cyane birangora kuzipanga vraiment. Iyo mfise muri uno mwanya usange je atari yo nzoba mfise. Mbwa kolabo y'indoto ni bien c'est quand même parce que sinama mata mu rota kwagira bikoramo. C'est ça.
Yeah. Ama. Wavukiye hehe ryari? Navukiye Bujumbura. Ama ryari? Murane kwa kangahe?
Yari en tout cas, umwaka? Nibaza ko bidakenewe ko ndenda kubivuga. Mugabo haraciye imyaka 18 naravutse. Irenga.
Donc next. Imigambi yawe ya hafi wimirije gukora imigambi ya hafi nyimirije ni ugusohora indirimbo yindi nyatskariyo ya hafi yego
ihera ubona yakiriwe gute n'abafans byama mbibimbera bizara umuntu avuze ngo msaba fans bon ihera yakiriwe neza cyane June façon jeje nyene ndacashimira imana kandi ndabona ko bibanda yabiduga uko haci iminsi yakiriwe neza cyane gusuma uko nende vyiteguriye kandi ndashima cyane kuri wowe wese amaze kuyumviriza utarayumviriza nawe aje kuri channel ya Vania Ice, YouTube channel ya Vania Ice na Instagram rashaka kubona udu behind the scene hama muzombira kungene muzamura yakira. Merci. Dadju change taisi. Ish. Ay, this is hard. Shaye biraze kongora tellement les deux ndabakunda. But je dirais Dadju. Mugabo hari ndirimbo nyinshi za taiki nkunda. Yeah, so big fizzo changi set B. Big fizzo changi set B. Eh, wasn't that a mirabra? Sinoza kono chaguranga. Real Madrid. Haha, changi. You can destroy Kugisoma. Don't Real Madrid. You must come home with a cario. Ibibazo bikaba birarangiye. Merci beaucoup ku bantu mwese mukurikirana Imperial TV. Ndabashimiye cyane kubona mwantumiye. Nkabahimiriza kubandanya bumviriza umuziki wanje. J'espère que mubandanya mukunda. Commentez si vous avez commentaire yeri yose ndayakira kuko zose zirubaka. And nivyo. Murakoze cyane. C'était Vania Ice. Sindabakunda cyane mwese.